Ditshele, Rona, Rubato, Jaiva. How many go tell?